sinzi yuko abantu bakota kuvyumvira iyo tuje gaha ukaraba izitatemwa uko zingana hanyuma ukaraba ingene abantu bageda bakurikirana bashira amashugwe kuri zitatemwa kuri uyu munsi ivyo bivuga vyinshi uriya iyo ufashe ingingo utari imana iyo ufashe ingingo yo kugira uti ngiye kwitegura na kanda mugandagure ubushaka gushira mu ngiro wa mugani w'ikirundi ngo agapfuye kabazwa imvu atawongera kumuvuga atawongera kumwibuka uyu munsi ibaye imyaka 28 tuje kwibuka president Melchior NDADAYE icambere cyo kumenya wamwishe ntishe NDADAYE yarishe wenyine kuko NDADAYE wenyine yari yavuze ati muzokwica NDADAYE ni muzokwica ba NDADAYE NDADAYE rero ntubara cariho amwe twaragereye ntwa cariho jewe aha nije ndavuze ijambo nubwo ko rikomeye icyo gihe cyo kumusezera udacariho ndabona ibihinduka ndabona nibikenewe ibikenewe ni ibihe narya amajambo yavuga twubake Uburundi bushasha Uburundi buzira amacakubiri Uburundi hagira Uburundi azira uko yarimo n'Imana nama ndabivuga abantu barakunda kuyihenda ngo buhoto ngo butotsi ngo butwa ngo buratanga iteka ntateka ibyo bitanga uzi ibyo biva n'umuntu we gusa uzi iyo byo biva ni imana yonyene yonyene mugabo uko NDADAYE yabaye president arazi yo byavuye uko jewe nabaye president arazi yo byavuye uko wewe uri umenyesha makuru urazi yo byavuye uko urya ari umuganga arazi yo byavuye uko wabaye kiratwa byavuye hariho ibyo wishyiriyemo wowe nyene mbere bikagenda bihezejwa n'imana urahashika urumva rero icambere no kubaha umuntu uko imana yamuremye ica kabiri mu gutunganya ibintu atakugira ngo ndafite nkunzi nkunzi ikaba gusa arabishoboye cyangwa ndabishoboye kikaba kibazo cyonyene ica gatatu ndari yaravuga ati ni mwubahe itunga ry'igihugu umuntu wese yipfuza gutera imbere mbere n'umuntu yotera imbere gute bwa buryo bwokoreshejwe usanga hari abantu bashaka kubwishira mu ruhande rwabo bonyene abandi bakibagira ko babaho ntibishoboka ni rero rimwe muri yabajambo NDADAYE n'umugambwe sabanyafrode bakoresha bakoresha mbere n'umwisi abanyafrode bo gusabikanya iby'igihugu biriho mu bitunganya neza mukabisabikanya ibyo byose rero biri hamwe ukagenda wubaha ukubahiriza agati ya ka muntu bivyara ica abarundi bakeneye uyu munsi bazokenera nejo bakeneye hirya yejo tutarabaho amahoro amahoro ahari umuntu akidegembya arashobora rero gushira mu ngiro arashobora kubyaza bwa bushobozi yarondeye imana yamwe rika buroderera kugira nawe ashobore kwitunga atunga biwe yongere mbere afashe n'igihugu gutera imbere uko niko novuga ko bigenza uyu munsi mugabo cadi cadi dabisubiremo abantu bazi bararaba muze murabereka imisi yose muje ga izitatemwa ababigize abavyumviye bagira bati izira rya NDADAYE rirafuswe na uzosubira kumuvuga kuko bagira bati bari bagije mugabo urabona twaramugize yaragizwe n'abarundi incungu ya demokarasi mu Burundi kandi ibyo bizokwamaho Uburundi igihe cyose uzaba kiriho uzaba ucubaha ukubahiriza iyo nzira ya demokarasi NDADAYE wenyine yazitse uzoze uraraba demokarasi ni wihenda ukagira uti nahejeje nashitse uzaba wihenze demokarasi ni kintu wa mugenda uvyura wa mugenda uvomera wa mugenda ubagara kugira igihe itera imbere igikomere uya muri demokarasi rero ni iki ni inzego hamwe inzego zikomera ata muntu numwe aza kugira ngo ngiheje uri inzego aha mbere ngaca nibutse ijambo rikomeye uyu yahoze arongoye leta zo za Amerika Obama yavuze ati Afrika dikeneye abantu bakomeye ikeneye inzego zikomeye iyo ufise ugwego nshinga amateka atakindi ruraba atari neza y'abanyagihugu ukagira inyamashikira nganje atakindi raba atari neza y'abanyagihugu ukagira igisirikare igipolisi atakiri kiraba atari guteramira amahoro n'umutekano yabene gihugu atari guteramira amahoro n'umutekano yanaka gusa usaga igihugu naho gira ingorane gute kigira kigenda kibona gikura naye ahandi demokarasi n'ukwamiza ko akagumye mbaye nk'abandi akanyuka gumako ukamuneza rukwama mu isi yose wubaka akaragikavuye ko usiga n'ingoga utarindira abona haje umugaga n'ingoga ugacusubira ugashye n'ibintu bikomeza ukamugira uti kubaka demokarasi no kwamiza ko
intambwe tugeze ko inyuma y'imyaka 28 ni nziza cyane kubera namwe murabibona ko demokarasi yashinze imizi mu gucu Burundi kandi ni intambwe itazosubira inyuma tubandanye rero duharanira kugira ngo na ntajyo tumwe dutera n'indi ntambwe tubandanye ahubwo tumutera iteka kwa nawe yaratiteka abarundi bose aratumugambye CNDD-FDD agateka zina muntu turagaharanira cyane kandi no mu ngingo duheruka gufata amonama ya komite nkuru twabishimikiye ku cyane kubera kushigikira no gukingira agateka zina muntu mu murimo wa misi yose kandi si byo umuntu umwe si byo umugambwe si n'ibya leta ahubwo ni byo umwe n'igihugu wese kubera twese umwe wese ahari arinda kubona ko ingenzi we yoroherejwe arinda gusonera no kubahiriza
Icyo twibukira ku ncungu ya demokarasi nyakubahwa Melchior NDADAYE nubwira n'ishaka yerekanye mu guharanira ya demokarasi muranzi igico giye twa dufise umugambi umwe hakaba hariho ubwicanyi bwinshi bwagiye buraba bwafatira ku by'ubwoko mbere n'intara muranzi yuko abarundi bose batafise uburenganzira bumwe hariho abarundi bamwe umenga bafise uburenganzira bwose n'abandi badafise uburenganzira bukwiye gushira kugira uhera ubwoba ukemera kuvuga ibintu binyuranye n'ivy'umugambwe wari uhari wari kuravuga ukavuga imigambwe myinshi ukavuga ko arundi bose bongana bakisha bakizana ukavuga yuko mugomba ko amabi yagiye araba mu gihugu atobandanya byasaba kurinda kudasanzwe ku bwacu ryo neragira ikomeye dusaba yuko urunganwe rwose ubu n'uzokurikira bifata nk'akarorero mu guharanira inyungu z'igihugu ubwa kabiri yaharaniye cyane ibyerekeye hagati y'akazi na muntu tukwita mu gifaransa la dignité humaine yaravuga ati reka kugenda mwunamye nimuhagarare bwuma muhaguruke namwe mumere nk'abarundi nk'abandi ntagire umuntu umumenga afise uburenganzira gusumba ubw'abandi ikindi ni ibyerekeye ibya demokarasi bifatiye gutunganya inzego hakabaho ubutegetsi budashizweho n'amakudeta mugabo bwashitweho n'abenegihugu kuva hasi gushika hejuru kandi bukora abenegihugu bashobora kubusuzuma bwakoze nabi imbere bakanabusubiriza ku bwacu niyo ni irindi ragira ikomeye n'ubu tukiriko turagendera ko kandi yaragomba no gushira imbere ibintu by'iterambere akavuga ati tuve mu bintu vya kera mugabo duteze imbere igihugu abantu bamaze kwikukira bakagira uburenganzira bungana bakitunganiza iby'igihugu ni byiza yuko baca baheza bagatunganya iby'iterambere bagatera imbere mu ncamake rero ibyo twakwibukira ku ncungu ya demokarasi ni byinshi ariko twe tubona yuko ibikuru bikuru nizo na cyane cyane igicuko cyo gushira ukubute no guhera ubwoba iyo umuntu haraniye inyungu z'igihugu ubu nta murundi agenda afise ubwoba avuga ngo jewe singomba ko bamenya yihindura hava yihindura icari umuntu wese ashaka kuvuga neza yemye wariwe ica kabiri ibivyo gushiraho inzego zice matora ibyo gutegura amategeko bice matora biriko bitera intambwe ikomeye ivyerekeye umutekano kuri bose navyo nyene bigeze ku ntambwe ikomeye kubera yuko rero ivyerekeye demokarasi ari ikintu gifata umwanya muremure twebwe ku bwacu tuvuga yuko tugeze ku ntambwe ishimishije n'ubw'urugendo rukiri rurerure
iragiye dusigiye mukamuhanje sinabiva ngo ndabiheze ariko nuko yadutsigiye akarore keza ko kubana amahoro nk'abonse rimwe nk'abaremwe n'imana imwe kuko mu mana ntihaba amoko rero iragi rya mbere yadusigiye nuko dukwiye kwirinda amacakubiri tukabana mu mahoro abahutu n'abatutsi n'abatwa cya kabiri nuko yatubereye akaro keza mu gushira imbere iterambere ry'igihugu n'umuntu yashima ko abarundi bobeshwaho nivyo babiriyuguya rero urabona ko abarundi bamukunda kubera imvugo ziwe nziza rero iragi rindi rya gatatu yadusigiye nuko dukwiye kuvugana na bene wacu amajambo y'ukuri ataka inyoma gikwiye kuba mu kanwa kacu president nkuru nziza nuwamusubiriye ariwe nyeni cyubahiro Evariste Ndayishimiye bariko baragera ikirenge muciwe kuko barageze mu kirenge muciwe kandi nubabandanya kugera ikirenge muciwe kuko rya jambo yavuga n'iryo nabo nyene bavuga urabona ko bifuza ko barundi batoguma mu ndyane bo bakwiye kubana amahoro amoko yose mbere hagezeho tuvuga dute ntabwo kuburiho ahubwo n'abarundi abarundi babana amahoro rero leta iharu uyu munsi niyahavuye bose bagira ikirenge muca Ndadaye Melchior hari habarundi n'ubu bagishaka intambara kubw'ivyo rero haracari ikintu gikwiye gukogwa mugabo kugikora nticokorwa na leta yonyene cokorwa n'abanyagihugu hamwe na leta habeho kubaha amategeko habeho gukundana kuruta uko turi uyu munsi.